Amen. Et de Yangupon, Ansese, Yangupon, et de Nanso, Ohuye Mobo, na Ininans, Yabisiemo, Nidimu. De ne pas se kaye hon, et n'aimabar kwana munubi. Et de, asemene se, stop eating unhealthy diet or poor diet. And then you can catch them more. Stop eating poor diet. The Jai Edianifu Edi, Omini Nayanka Jai Edianifu Edi. Stop eating poor diet. The NNABS said, it's a young general in Yapa. Ihia bebre na fi ya hwe enhwemu bi a eno so aba efoa ensam a nyangopa adaroma ye de abremu yeso nti yesi di aduane pa na wanya hoden aduane pa e ma hoden ana ini ka nti ase yesi aduane pa bia healthy diet bia no eya duro Eduane bi a obedie bia eye bia no eduane no eye duro nti eduane pa no ebo ni pa ho ban efri nyarewa ho na empo esani pa no so yade e on heavy diet eduane bone ana eduane enye ede yade ba na se e kan onyame ansem no a awo Genesis chapter 1 verse 29 a etie ne ma bebre yebekin ka ho nini ka anti ase ese nyangupon pese ne wo de ma se ana ne ebeti ase me bia no obia ho ye den na obia e wa pomoden na aduane nso e obi ye e wo ya pomoden ho anya enkwankwa na nyangupon e hwedi ama ye ma ni padua no nso o hwe asomdue ama ni padua no nso na wo kan Genesis chapter 1:29 wo se na nyangupon ka se hwe me de mfudie a wa asase ni nyina ne enuani nyina mama mo se enye mu aduane onyangopɔ ebo ni pa be wi ase no ode enuaba anase seeds ene de keka ho vegetables ena tetemire mu no ansana ensuyu ne ebe ba no na omo nwe nam na enuaba nkoa ne vegetables no ne sane ma no ne ye keka ho ane no omudie ti na nipa nso ewa hoden pa na onyangopon ade amani pa se nipa ni na nipa nya hoden nipa so woni no onyahoden a onyangopon de wawie onyangopon de aman yese yeni yese yeni na arewo se ma wo monso ne se saa enuani onyangopon ode amada sama ose yenie na ochetere ho akwae na yenso yakwae agidifo ne yenso onyangopon yi na se enuani papa onyangopon aka ho asem no si ye niya na di ye niye no ekofa yade e de bere niya ni asa de yade no asa akonyangopon no nyangopon fa yade motwe ne ho sei de ubedie no nya ho oden no uni oba ade enuane a ode amani pa sei niya no wudi a obenya ho oden enipa si ye ni ye niye ni nti no na de ohawo ene yade abre ni padua no enye se eno nko anri ade ade e bade ba me pa kire se di aye niye no ne ko fa oha obre ne a ne yesa akonyangopon animu a na yeso nyangopon ahwe ye betum de oha obi akonyangopon animu ne mumnya edum ebi anya asoden oha o edum ebi a anya asoden emu oha o ene de bekonyangopon animu ti ya ne e very careful pay ye pa nti yesi se odi aduane ye ya ebo ho ban efri nyadie ene ohawo ene abebrese nyinaa mu ese nhwe mu bi aba na me be se me ye ka ye ho ansa se se no wi anse poor diet na ekunipa de ekunipa wo wi anse pa ye pa ye ye poor diet na no ye ba so na ye ka stop eating poor diet stop eating poor diet se ye nyina ehun se Ecclesiastes chapter 10 verse 17 no chere se ahoden tin ye didie ahoden na insira na odi pan so a odidi ebra esem ahoden ti ende ye didie a aduane bi a wo bedie ko mu bia ne ho se ahoden ti na wo di sa aduane no ene ya bi enti ahoden se onipa wa ahoden a otimi ye bibi a ngofo wo kwa betimi akobi bibi obi aye bi a nso betimi aye bi na nso ya hwe ni ye ni anya ho ode am ese ni ebi na mo fefefe etimi koba ma ebedu mebe no na nkofo wo kwa ni etimi nkobi ebedu mebe kura no yes obi ne kukuru obi ne so wu mu ebedu mebe no na wo ka nso aka wo ntimi driver na ade ba ko a wo se yesuo yie e wo nipa ya abra bo mo pa aye bre time obi a wo bibi suru a suru ade e fe ne se time a bit of Mr. Sampa, you when you papa boom. When you pay more and hold and gain if a fair, and on ammo. Bibia, Opebia, what me? And so a bit of a panel. Not Sandy panel. Not a funnier. Was a sakura. Maybe I was done a yard for. Nipabin so ho, who said a bit of a ba, maybe I'm not brabo, and my name be Yamanko Yadiania, but tell him the banner. Na bo won se ne hunden den den ti bi me bi a no bi esre no bi anya nejie abrabo mu ne makoyie time no mu mi nsuro time ma de se etimi etimi ya de da bi ayeye na ye boye ho ban de man aho den de man ya nejie ekoso an me nteni a ebe bo aye ne de ho to nyangopon so a ti aduane edidi se de ebe ya ibenya aho den amen. So when you remember Kaya, Daniel chapter 1, then you know the vegetables and the fruits. No one knows you. I'm not here. I can't want to see your boss. I can't even ask them all. Then you know any me any beer. I do all how better or money pebby. I'm with the vegetables. I'm not knows you. Can't buy boss. I'm not knows you. Instead, so I'm not knows you. I'm with the insure since I'm not insure to be an arm. And to buy because I'm not knows you. I know or patch a baby. I'm not knows you. Pa insure. And they said, "Udi healthy diet, udi ediania. Ahwadi womwa, obenya ahwadi. Udi poor diet ya. Well, life is very poor. And here now, son. Now, udi healthy diet, and so they are obenya healthy life. And here now, so pray ye pa. Amen. Nyango pobe time bi biya di. Now, so edu biya no wachire kwanya. I want say ye fastwo. Tu usora no pa. Yachire chire mo. Ise unu se ubedi di." Obi a wode ma sey bia no ah we are bread of Christ ni ya tete wunya ya mesuru mu na unyame asemi odi a chire pepepe enye sey benyame asem no bia o arias bebere pa ho pa no nimo ofolo bi ofolo asem no pa yie no ya tete chire se nipa wo sori a wo sori no pa wo do obeye so wo obenu utman mo wo lemo ana nso wo hie ya na wanom enso ho hia na wa hwe mele kakra na ama ofrusu dia me boso ebesi asem bi so ti ye betwe mo bi na siri bi so enhwe mu bi e koso a aba a e chire nipa dia di owuo pa ebe wi ase enhwe mu bi a animdefo bi ni atrance ayẹ e wo e di 27 good years e na ayẹ a o mo de ho asem abetudwa na ehia bebre ti se nyangopon asem e ba yen chia yema asem no eho ehia ye ofrus what do ofrus niaba enuaba frus obu a woni frus okura ya chere chere me se frus e ka enema papa e se udi ho obu frus ya chemmi no ya wa alkaline ene ya wa acidic ni pa sa le kan sa asem no aha the alkaline the other say obedi alkaline ana so obedi acidic udinim udine sani ya chere chere owo no anya se bi a ekomde wa no akopa nka ba akobi no adi abrobebi ano obi na eton abrobebi a fara me ntobi na kura na bre kom de me no ese hu se eka odeli aduane ya obedi ye ho e ya part of where ye ho de ye he no nso odi we nim nyina wi a ye se enu a chi bo modin a se enuane a fa ba wo mu ntata du ya ne fiber dietary fiber ana se enuane a ntete e wo ho ena mo bodi mo ene ye ne ne ye aduane a ye bedi eburo a ye mpo ho atoko de keka ho ebia emo nya de ye husu no eno no ye poor diet a nya me bo ye beka ho asem enya wa dwen se otimi wo scratch me top perfume right in tw one of the most richest person in the world. You are the poorest person in the world. Amen. So when you nya se bia mo scratch me first hand man di you want me wa onipa wudi a e di ahode e brew le bi won so wudi e di wa hawo e brew nti ye di nuane a faba wo ho dia e ka ho asem bebre wa pesie ye men ka pesie wo ba yira pesie wo mo dia pesie do kono ene di afopo ho enka te kura ene di nya di ye hwane hwane ho sa na mo nyina no eboa ti menim se ho so di mo hwit os ene de ka ka ho nyina di e potato no sa na ma nyina di eboa nipa ye di di ma no so ye be di wa wa hyehye wo bre afi enu achi wan kasa wo hun se emere no wan wa hyehye wo mre o wo ba wi 6 and then nas ya dia bi ehun hia pa 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 so ya ka kire mo no pumpkin seed no salmon seed ni flower seed ni ada seeds bi a very good and then nas no wo ba wi ya consistent no mu eno so eboa bebre a ehia sa na mo nyina no wo awu vegetable so no sa na ma no wo du nyina afi de ni ya kire mo bi wo na se o seeds a eye pumpkin seed and then salmon seed ni de ke ka hun nyina de wawe ama ho ahia mo ehia pa eno achi no ya se ebi won so a eta aboa pa so obolo nem ne mebebre ho a eboa nipa eno so onum bia eboa ne mebebre eboa hypertension fo eboa omom diabetes ebo mema ho ban kora free prostate ni ade bebre ho sa na ma nyina no ade bia ehun hia enye no nko obi a ebeboa ho sana mo nyina no se nyango pa oboye na itimi yusu ne kama na fe jinjanom on webiru ha jinja kwa ne wiye omoden enso eboa pa jinja ene garlic no eboa nipa ay answer constant and the oxidation ne mabi woni pa ye system mu ne mabi akokoye ya homi akoye mu ne mabi akokoye system mu no and constant diet no eno epiepia sana ma ne efri ho na ama ene mabi ankote positive of blood num and it's garlic and those things ne mabi breho a antioxidant into uti ana eboa na ene efen oxidation ne mabi a ya home a akokoye mu a enye no na afae tiatia sa ne mana ma ye sa ne mana nyina no e di ahoden ebre ye tie die ni die ni die ni die ne mabi die ni ma eye no na fi onyangopon na mso e israel amen. And yes, that could be now who didn't wear jay. Said Yachere Mono, said the Afidia, Nipano Udi and Wa Wajai. Now, Ramos Amnes Obu of you say Bianca, ya dear be a Danosu, say Nisis Nayanaya, to an immense old dear man Sisinako, my deep fruits as Missis Nkoi, vegetables maybe, as Missis Nkoi. One accounts I actually war. A dinner and a papa no, a boy home by a free yard here home. Ya dear Bacon that was so no. So when you when I'm an amount by ya, I feel liver no in ya and one day, I feel we keep in the young one day, 2 months or conya liver, or conya liver problem, I become with no home. Once when your heart problem, I come my idea, I can listen no to my daughter. So all her water, I feel you see another time, I feel over her war. I feel who said, ah, what's up when you have hypertension? I become this in home. When you come my idea, or your test, who said, we live by no, I some about home. Oh, but as nka ye di we nu nyina no a na aboye ho ban ama nyare wa foforo bi a meka ye ha no se aduane papa die no se e sa wo yade a eje mere kakra na titiru no e boni pa ho ban firi yare ho e boni pa ho ban o me he no so pa ye pa na ti ni aboye bebre ti na ni ne bebre ho so edikoy ni pa duam a emwa ye de ye de binum pa de ye de e se ahon wo de ntu ye de die Dear, that could be over to me, my Oba. No, what di? And you that could be dear, and you but I don't want to, oh dear, dear, oh, oh, come on. Tiani, every year, pa, Bible say, oh, moa, oh, moody, and a conoco dear, chino, oh, moa, aya passa. Ti, sana mo, yana, no. You be giant, ya, nibia, ya, ya, popo, hum, bia, dear. We free walk home. Niani, ya, popo, hum. Okoto, a mona, mona, woody, ya, ya, popo, hum. Ya popo ho ni mebia hwenie na ehu wudi die ye mpo ho na entertainment ya no eboa koma no eboa heart no te bebre nyame amo a ebeduru mebe no nyanefu die no na e de correction aba na bebre hu a no omokore so aye omuni padua mu ma ohu oden unam ho na wo ko won cheke obu won cheke obu won so wa cheke won so nso mfa ho wonye ho bibia da kunyamia mwa wa una mwa na fi watu wa si atim ni anka so asema se kura no o sen eno akwa ba sori eno anse na odi asa obi enhu no unim de ekwa so na system mu ti ni ma bebre ho a so ye very very careful ni ma hu hian ye ye ma ye ni pa bia na ehu hian ye na timi so aboa ye ti ye di sa na ma wo nyina na enum nsuo unim nsuo do ye sa wonnom unum nsuo ti eniane basabasa bia de wo ye fi wakwa mu asikire niane niane sam enchini bebre wateso abasa na ini padua no na na mere bia no na ne ho oden se se na kan se enhwemu bia ebeda adwa omo starting enhwemu 1990 ena omo wie 2017 omo de 27 good years ena yes anhwemu no ewo 195 countries ama ma ma kuma ho nko 195 countries no mo mo hwe enipa enema e de how eba especially enipa mpom den ho anim de fo ene abemfo pa professors and doctors a omo abene pa ene yes a enhwimu no 27 good years o ene on beto bia hwe enipa de eku nipa pa wo wiase na enhwimu a kire se poor diet no and then a community pay you pa we have a chair smoking first smoking and then a community papa I can't smoke any person and him smoking it's great and I'm not the can't come on no community pay you pa now me about so a community pay you pa depending on about 8 million a year and then a cool woman and I actually have attention with your brother so Mojaboros, what could Nipa be about 10 million people and they woo? But no, I'm very mono. Poor diet kills even more than hypertension. Poor diet kills more even than hypertension. Another smoking and a basso. The Omo said, Nipa, ye woo, we are singing, ye woo, nina. The rest part of any ma, many pa woo. Omo hwehwe mu no an omo hunse ediane fo poor diet kills even more than tobacco me nyina yenka aha ana anya poor diet nko but what we are not eating ana ye beba so pa what we are not eating dear ebo se ye dia yennie omo hunse dia yennie no na eku ye yenni die ye nie na eku ye pa ye o wiase die ye nie anya poor diet nko na eku ni po dem what we are supposed to eat we don't eat what we are supposed to eat aduane ye se ye die a ye nie pa no na eku ye ene ye beba so e de se de ye ka kire mo se mo nye pumpkin seed mo nye sesame seed
money vegetables. The ah, yes, the yeni ano yeni ane yekumi pa. Na yeni ano ti enhu mono ana ayiasi wo. Sa di yeni pa di wansi yedi ya yeni ano yekumi yeni. I want to move to no pa o. Di yasi yedi ah yeni ano ane yekumi yeni. Yasi di ane yekumi yeni. Aha, di wansi yedi ya yeni. Sa enhu mono yaya kama wansi ni. And so, how many years in the year? 27 good years. Bill Gates, American, you always kapa. One day, Belinda Foundation, almost fast, I can win in a 2 months. You say, Mwa. Now, you're saying a foot will be any addition, maybe a free moon. And you are maybe an immediate almost 15 items when they see your money. So, you say, Mwa. Number 2, yeah. Enya sebe sebe mo emofre bi ene ye sa research no na wo mo amfa wan yi anso ene ye ye apa benefo pa na mo hwe mu ho se de ekum nipa yie pa na se poor diet ene ekum nipa wo wi ase e chan de hypertension ekum nipa ye hwe mu hypertension diabetes ya yaho fo bebere nu de ekum nipa wo the first the leading cause of death pa wo wi ase pa no wo mo se ay poor diet e bi ene nipa nie. Let's say, I say, do you want to say, do you want to say, and no pa, and no, it's not some more. Do you want to say, do you want to say, ah, ni pa, na, eba say, ah, so, ya, kain, ya, ma, yu, munu, ah, modi, in, fi, bebe, nu, ah, ye, ye, no. Na, no pa, se, mi, ah, eba, mon, che, no. E, se, ne, ma, pe, 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 pe. Amen. Omo hwe mo omo hu nse se se 1 in 5 e pa enum bia e be wo wi ase bia no ba ko aduane fun ne ku no poor diet ne ku no nipa e be wo wi ase bia nipa e wo wi ase nyina no se nipa num ne wu ya ba ko de ye se aduane fun ne ku no aduane papa ese wo dia wan ni no ne ku no e hu pa o. Amen. Na in Himunu, Echida says, 2017, and you pay 11 million, and Evan Sebia, poor diet, a cool one movie, yes. 2017, and you pay poor diet, yes, one would be a warm one, you know, and a cool warm. Now, I'm going to have an ever brim one who I heard on my baby, so. Sa dia we ene bia e wo man we mu sa na ene ama ekum nipa wo wi ase no na me bo so a kire mu ne me bia omo a times bia ene me bia omo disi omo ne so a omo e de hwe na me se me twemo ne si esu yi ansam enipa ewu ye 2017 no un sana maka se na nka mo jaboro so na akomaya de na nka ye the leading cause a ekum nipa pa ba de omo hu se poor diet no abetwa we ya ne fon ni pa didie na yeku yan na ni pa 11 million ewu wo wi ase no emu ba 10 million de na eye aduane fon mu die no meka diet related deaths ne yeka ho ase mo diet related death ana se aduane fon adi wo wu ba owu aduane ana aduane won se ni pa ye ni owu a ene ye ye didie ewo bebi ye ene wo twaka. And you can want some material move. Who will be a buyer? Any panel? Who will you know? And then I did the old will be and tell them that they did the corner. There was a word here when you know in the corner. What did the panum be a big in our heart? By a corner, you had a phone in the corner. There was a word here when you and then you would be calling your mono in the corner. I say a non communicable disease you can't yarrivia and say any pa. Sir, I come my idea. Liver problems, a brabomi idea. And I'm not going to be able to get a deal. I'm saying that I can't want some. You're about to watch them. Now, sir, and you're going to get a deal. I'm going to get 11 million. A woo, you know. A moot 3 million. I am going to get a deal. I'm going to get sodium. The event is salt. A kumnipa. Or a pemian, sir, and a kumwom. Enchene ebebrenua ya wi enchene ya nom enchene ya tafe enchene ya gware enchene obu o penchene pa nso we mu chere se nipa ewu saa bere no enkyene ne kun wo ma enkyene nko ani enkyene omumu advance bia 3 million de e enkyene ne kun wo mo enkyene enkyene ka kre nipa hia on his yes system enkyene ka kre bi na ese nipa bia anka ese wudie na so ebinum dini ya bu en tonton tun san ko san kyene gum na ne den kyene mami nimi nkyene praising ehun pa eno so dancen so a enuani a ekum nipa ba kon se whole grains e ka whole grains ya evan se bia emo ene evan se bia atoko onom ebinum ani omu edidi ya ya fopo ho mo hano nsu eno so ekum nipa 3 million fees omu ni fees no omuni eniani ya mpopon meka whole grains sa whole grains ya eye bi de se ebia ya mabobo so akere mo obi udi evan se bi kura no a ebura bi ya ne yam ya mpon ho james ne bi jam ne bi bia ne ni wani bi bia wo ho kama ana wo odie se wheat ya kama o so kama atoko a sa ne mane ma no anso enipa bi ya ni omu didi de apo ho nti omu so enipa opepemia nsa ene wuye ene kum wo mo wo mo ani enti ne kum wo mo eno so wo mo de e de ho asam e betu dwa na e hu yi papa ebre wa ye pedi apo ho perfume rice no pe ehimham oh wa ha dum se ehimham mhm ene wo pe ene obedie obi so na ompe heat ompe os e mo kokko wo mpe die yam pon ho no wo opade die ya pon ho eno so ehun se 2017 no nipa 3 million ena saade no omo wuye o omo nipa omo de sanya ne a wono omo wuye ayekosi ye wo omo na ko omo wuye no na nya baye na na ye wo omo se e ya bayefo omo fi ya bayefo na ye wo omo one day wasan ko omo die a omo anie omo ni sanya ne a omo ni ana dan chan so a emu 2 million so fruits inadequate fruits omo eni nu ya ba fruits ti nipa no obepemie no so ewuye enam fruits omo ani nso omo ani fruits omo ni fruits fruits na kwa yan se oho ne obu oho na se abi a na kubi no apanka bi no ato no wadi no kwani ba bi opanka bi a no ato no wadi no so wata me no bi na etwa mu a no apa ba kubi no wadi kwadu bi a obi to no kwadu bi a na ja onya kakra no wadi ebi tumi tena se na bi a semenda ndi a memenda ne kodi ne kodi die se kwasi ada ne kodi die obedi ne kodi wadu ano ano no yesi enipa opepimie no 2 million wuye no fruits wo mo anie na de na ma wo mo nso ewuye na aya re ho pa aya inadequate se ade mo anya adequate se dodo wase wo mo die no ebi ya se nka nipa kra wodi man se dia kodu ana se anka ebi anka nka wodi mi ansa ana ena na wase wodi a e fatna na yekire mu odi ba akopɛ eno anu no akopɛ na odi ye nti oni ne se dia hese wodi ye we enhwemu mi abeda di owi ase nyina wo we global research aya enhwemu mi abeda di owi ase nyina ana ye kan wase ma kire wono na aman bebre no ana sa sani ani wo mu ye ka ho asemi ya ye se poor diet no enipa ekunkun enipa poor diet ne ade ekunkun wo mu no a ye ka se 2017 no wo mu ye no ebi de ye akomayade pa ene ne di kai akomayade ewi ase akomayade kum nipa pa akomayade ekum nipa yie pa eno akyin so no poor diet no enso ema diabetes especially type 2 diabetes and also ekunkun krofo pa eno dan chen so a cancer kwa nkoro ya de ekunkun krofo pa no mo hwe mo hwe mo hunu se mortality ne ewu ani pa ubebere pa no tudu no we ne gina so na chronic kwa nkoro ya de no so mo hunu se sa poor diet no a nipa edidi no na de won se ye di a ye nie no de won se nipa di ani a won nie what we are not eating die yenie no die yenie no die wo nie no
omo je se eno so e de kwankro yade e ba pa kwankro yade e bi chronic disease kwankro yade e wo kwa e be dan so a enko na onyankopon ehuye mobo pa amen ti sana omo aka no on say poor diet is responsible for more deaths than any other risk factor in the world. Poor diet is responsible for more deaths than any other risk factor in the world. Risk factor, maybe a risk. A bit of how I better one, almost a poor diet, you know. And no pana, it's a kumnipa, a kumnipa, a kumnipa, a yamuno. On Maya, now 195, on Maya, on ranking number 1, oh, we are say. Ah, omudi kaya pa ye. Ah, omudi diye diye e ye pa. Ah, ye. Diet related death, no. Sen, bi ya nipa ni wu ye, no. Omu, bi ya, se, omu yo optosi ya, na omu yo vire mo, no. No, omu, se, a ye diet ni kun, no. Omaya, na ye number one. Ah, omudi kaya pa ye. Omu, omu lo. Ani, e wafom pa ye pa, se, omu diye. E diya ni mkun, omu. E Israel. Omo rank Israel and the first on the rank number 1 we are seeing in omo omo ni an American say biblical diet mo kan biblical diet no biblical diet omo di o biblical diet fruits omo di fruits omo di fruits omo di vegetables fiber diet sana man no and say Israel for no do do no man dey omo hwe e bi enipa be empem ha wu ye ni omo ye no man say ehwe omo a om evan se bia diet me kun wo mo no ni ahwe ni ahwe we ni ahwe o mind e ma bebre wo ho a na je se om de e bi nye poto 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 o man a o mo die mu nso na nka mo to so man se bia France and Spain and Japan sa o man nso sa o mo ani die mu no eye papa o se Japan fo o mu di enuane ayo mpo ho fruits ani vegetables no fruits vegetables ani whole grains no enuane ayo popo ho no ni those things no sa na mani nyina de dodo no no o mu ni kura o mu nta ni kura nt o mu nyini pa sa na o mu awu o mu nyini pa sa na is now for so tie eniani ya popo honom ni ade ani wo mu ntae ni wo mu ni eni se nipa ni wu ye yehwem ye besi ehu de eku no na aye diet related therefore omo se ye behwe mu no anom omo de kakre nipa kakre be na bi ewu ya abia na eku wo mo tana fo dam ebi dam pa Afghanistan fo amen yes ebi dam pa na we ma ye hunu se onyame Israel kasi nyame Israel chese ebi omo rank ye no yesi ade ne ho asam ne ka kire ma na ze ka de be ho asam ne kire mo yesi stop eating what stop eating yes you will die you will kill yourself poor diet no a killer na and I think there is a poor diet no ekum a killer ekum a killer poor diet no a killer ekum o poor diet ekum o man bi wo ha okwa ha akomanya de ho pa akomanya de ekum ni papa ko enani bi wo di a e ma wonya akomanya de enani bi wo so wo di a etim na wonya type 2 diabetes ebi won so a cancer no ne yare bebre to mo hwe mu ehun ama bebre we obu won so ni a om da ni nyina mu o ma ba akukwa ni din bo kura den 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 Uzbekistan wan atibe Uzbekistan some what pain aha om no mo hwe ye om no mo hwe kura je ni pa om wu pa om wu pa na omu wo no so nyese bia kan kwanhie wo kan kwanhie ade no nko enye san ho asam ne ye kan le mu ye kanse omu wo dudu no a be wo no na enuane fo a omu die ne kunkun wo mo Afghanistan no omu na afri wana ba Afghanistan bebre Amen.
You be I say poor diet, a killer and I say a savior. A killer, poor diet will kill you. Why did he it will kill you? Yes, I would be a wound, a becum. Ubewu. The answer would be a cool nipper, be a man, a bema when you're one, you know. Sansom when you're not on your own farm once and Maremo. Me when you're not, maybe I'm a bobble, maybe I'm a man, or my car once and no. Now,
amen.
Nipper, I had ready. So, aha. On say, in your nibu, in your only bear 15. Items, dietary items, and answer elements. Normally, see your money so. Did you kind of fruits, say fruits and vegetables, the bubble so, a burning, a big hand, fruits, vegetables, legumes, whole grains, I'm a can once I'm a chair, mono, nuts, and a seeds, milk, fiber, calcium. Seafood omega 3 fatty acids, polyunsaturated fats. Ebekirim kan kan chiremo. Ena red meat, mujanam, processed meat, sugar. Eno sugar. Aya sweetened beverages. Ena ebio trans fatty acids. Ebe bodi a chiremo. Eneba ena fe sodium enchene. Sana man we and omo ye nhwemu omo won se se any pa anwe six omo nwe no omo nwe six ebi no nwe six no sana man ya kye no six and then next no omo nwe na e ku omo they are dying because they are not omo nwe sana man omo nwe nti omo wu no nyina se omo nwe six no me vegetables no those things no omo ni na ama bebere no ade ye ke kan he omo hwe se vegetables Israel for the France and any other countries. I can't want somebody or a bit on the power fiber in the Ania and Tatawa and Tatania and the Binmudi and Tatania Ubua or Nene Bane or Nodi Anima and Bab Kotomoa and Moy Yam Nodi Anga and what can come after that would be Ubuansa and Wayetina Mano or Tinicosia, Aquanicosia. No de advance dia America kum kama asiti o mena ti no akora ne dia ma medip ka ho o de dia ma osa de pan so find bread and osa dia ka ho o ye akora ne efu mba ma o na so akora woni ho de mbia o ba no woni ho de mbia no na mo en se dia na ya dia ka koda no ye ku ye ma ye ku o mo ebinu ye se six o mo ni six Maybe they were there, say, or permanently we see you are killing yourself. Yes, dear research and yourself. What we are not eating is killing us. What we are not eating, dear Yen, you know, the SNK, we are not eating. When you need pumpkin seed, Nayan, you know, sesame seed, Nayan, you know, and Naxnum, a country, and I'm never break a Yan, you know, a body pump by. Oh, you are tagging up. You remember Brenuan, your magnesium womb, a Bokoman who buy. You remember Brenna magnesium, so any member Brenipa, any system by Yanri Yanri pumpkin seed. No, Salaman and I, a guy who are minimum some more. What would you want more for the year? Yabu, oh, you want to be China. Yade bebre no na no ana bebre ho a ho no mfidi bebre no ade sa yade wo ntra enu nti ana ema ye nhunu ohia other countries rank America na bam sa America omo to se bebre 40 something omo di omo di niamma ya popo ho beverages no omo se sugar dia ku omo ni se And I'm on a cum crow for a chance. Yes, or more, you know, only man a borosso. Yes, or more, you know, only man a borosso. If you can assist like a crab in a canipanidia, assist the quadi, I see almost 10 times. 10 times are more than what they are supposed to be a deer. Says a sir, a bianca city,
ebi anka atreketo akra kito bi na san kodi gumu a odi ko evanse kwankwara no be sadi agumu na ayen de san wo sane mane mano on sane mane mano bo furo tunom ne dosin sane mane mano ya kire kire mo oko o man bi mu a o mu di ne mo pa tina ama owuo no e dosu na nsa pani pa no na yade enko a wona ma yade enko a yade enko a o ti enhwemu no ababo ye a e kire se o nyame asa ne no kure is now for di e number 1 me enye me nwa because yadi jangu pa asa ma kire o e go for me di 27 good years na eye and na sign that e de kan asa mo nyina kire mo di omakeka nyina poly answer Twitter facts anwa papa na yesa mudie only for oyenom ne adiade obi nso wofa oyere oyere afo afu bi no de ode ayebo mu nu adi omohwe enkonfo a oyere omo oyere die okwa ha omo oyere se omo sibi no omohwe omo se chire drinks omo nom omo drinks omo nom binom nom drinks pa bebere kwa asa na omo tie ye kwa yi a ye disi e bag mu kofia ne akonnom kofia ne agi ahye wo kwa na akonnom binom bi ache no mi ache praise him ni me say o yango pon e israel nti mo mo ne say mo enye me bwa twon fun ho wo ya yin hwe mu bi a e no kure todo dia e dia koma ya dia ba ene hypertension e ku nipa mo ja boro so mujaboroso ekum ni papa mujaboroso ekum ni pa but eni ani bebere ho aye dia e bo ama e control your pressure and my pressure no e ko from akomaya dia no grains no sana ma grains e be di dia no nyina e bo aye six nuts no ni ade ade na e bo aye ni mebu e be bo ama woni pa bia no e bia na system no na ho odi wo mu na ho odi woni pa bia mu omu ana no otini ma bi na body your fan wo nyangupo se minisika de mintimi ntwa de body de liver de on fa de on kan hu ko liver no ohia bi bi onya ohia vitamins inflammation bi enema ko sanema ko so ni pa bi amu a asa a fight tia to liver no ohia enu anu nuro bi vitamins minerals enema de betimi abo ano onyi wa koma na ehia potassium a betimi amu wa koma na abo kama abo peri kama aya ya tiri wonsa na wonsa no eye normal ya di tie no anye no obenye na fa bebi ase no na wonya kwonya type 2 diabetes oni won diabetes ha nje se bia wo bewu dabi na me bom ho bai wo didi ye nko ade ya nya mere kire mo so obi wo diabetes na bia na ese wo di efru se do wo se wo di weni se nipa no yesa pepe pa ebe mo ano hypertension e kum nipa cholesterol e kum nipa nipa na to obe kwa kuruma koto ayini bia we honwe that means you go family we go ne we refi ona mo ne ho den ay mama ho di o den eye sane ye ye hwe nanso bo ho ti ese poor diet is killing us poor diet and owu bebere ni pawu no ese hwe mu abeda na dia me nyina ye hunu se ewu ani pawu pa no se de ye kum ni pa ye pa wo wi aso no ene ka ho asama kire mo no se se abetwa hypertension ni akoma ya de abetwa no ipa ni di sa ompe mo emo empopo ompe de ya chee chee de wo pe de enu mi ne de mujanam ese mujanam no yo nyam bo anam nka ho mebe ka ho asem enam bi won so a processed meat dia as a conan beef from the ya process here na pepper kontwira no bi pepper kontwira pa pepper kontwira for we on he ye na nyame pe ya pomoden he say unyare dia unhu hwi o yade ade e fe na say yade ke ye bonya ngopom pa ye say na me obi anyare amen obi benya wana yade o wani yese siye wani huna die obo na ni france na ni e ha no enuani bia ebia nka bo enuani nuo bia nka nipa na ohia no onfa ma no onfa ma no onfa ma no na kuma no aso hu sa na kuma bo ne pere na kuma ansan na kuma pa na kuma owa aso na ye mu ahye no aso asem bia ah aso afi ah asɛ wɔsɛ wɔ nɛmɛ bi ɔhunu wɔn ho no
didi yie watɛ didi yie ɔmɛ ni didi yie ɛsɛ de ɛbɛ na ɛku yɛ
poor diet ɛsɛ poor diet na ɛku nipa ɔman bebre ɔmo awɛ da fɔm kɔra sɛ nyame hu yɛ mbɔbɔ busa ho da bɛn obi wɔ kɔra no ɔnya wɔtame no odi ne sɛ de once di ɛsɛ nipa tu mi no ɛwu yɛ no fruits wɔ ɔmo ani yɛ nsɛ wɔ ɔmo ani fruits yɛ yɛ kan and ya been for pan ɛhwɛ hwɛ mu o praise the lord a been for pan ni padom pan ɛhwɛ hwɛ mu ankro aman ahodo so pakistan ɔmo di die mu ɔmo hwɛ ɛhwɛ america ɔmo hwɛ france ɔmo hwɛ italy ɔmo hwɛ aman bebre hu ɔmo bebre ɔmo di die mu ha sɛ die we na eku ɔmo pa ha sɛ obu ha ɔmo di we but ɔmo di we ni mo ɔmo nom drinks pa ɔmo nom tɛ ɔmo wu wɔ no asa no ɛno ɔmo nom bi amen ebinom hwɛ ebinom ɔmo nom o ɛyɛ ma wie ma sɛ me ka o ebinom de 27 good year na yɛ saa research yi o ma yɛgyina nyankopɔn asɛm so yɛgyina hwɛ kɔnkɔ so kyerɛ ɔbebrekaa diet ɛna ma israelfoɔ dii kae no na ɔmo di kae yɛakyerɛ wo wonni mene sika yoo na biribi kɔ so wɔ system na yɛkɔ so na adeɛ ɛyɛ no sɛ afei ɔnyame ammoa wobɛnya sika no afei nana yɛadeɛ sɛ ago mabo ago na wɔpam no sɛ kɔ fa diet pam no na womeyɛ ntwɛn ma ne ma ansa menim sɛ nyame bɛhu yɛ mmɔbɔ paa poor diet na mono wiɛ mogyanam bɛwi mogyanam ɔmɛbi we papa wi mogyanam na mono saa ebi nso deɛ ɛwɔ nkonkonkom process wa ano na ebi nso so deɛ anwafoɔ anwa a ɛda nom na yɛdie ɛmo a yɛapɔ ho aburo a yɛapɔ ho nneɛma a yɛapɔpɔ ho nko ara na yɛdie yɛbɛwu o ɛsɛ de yɛbɛwu yɛahwɛ ne yɛbɛwu afiri yɛbɛwu wɔ wiase o homeɛ mfa nkɔ sɛ wɔhia sɛ ahia me tumi de menni ɔmo se akɔmanyadeɛ bebree no maa ebinom mmere six yɛnka wo asɛm nkyerɛ mɔ wodo onya ɔmo yɛ fɛn Lancet hɔ na ɔmo de saa report ɛna saa report ne baayɛ wode yɛnkan adadwa na me deɛ mentwerɛ sɛ womu ara ne sɛ memma mohunu sɛ deɛ ka kyerɛ wo no sɛ die no ɛyɛ nokorɛ deɛ ka kyerɛ wo sɛ die no nti yɛbɛ so ɛna bɔ mpayɛ dwene wo ho o meyɛnwene yɛ ho o meyɛnwene yɛ ho obi wɔkɔ a wɔgyae nsuo nom so ɔno kakra bɛ no wɔgyae fruits obi wɔ ha ɛno wɔ ani fruits ɛsɛ mɛsɛ mɛbu sa mɔkoraa sɛ ɛno hɔ na ɛdi fruits ɔhwe a na obi akɔsɛ mi de ananka mo nsɛ mi de amen obi wɔ ha vegetables obi sɛ ɛnɛ deɛ nnuro na yɛde yɛyɛ no nti ɔno wɔ mpa ɛnso saa nipa yɛ ɔkeka saa nsɛm wɔ nyinaa nso no wakɔtɔ nyaadoa ne ntoosi na ɔde ayɛ nkwan anum nɛ ɛbɛ vegetables na waka wei na nyaadoa na akɔtɔ no ɔmo yɛ nspire nso ɛsɛ ɔkɔtɔ no yɛde yɛkɔtɔ mmako no ɔkɔtɔ no ɛno ara bi boa ho ne nyame mmoa wɔatɛ wa wɔde boa ho no deɛ yɛka yɛnka nhunahuna mmɔ yɛka ɛwɔ mo yie mu na mom obi a ma ohia din nso obi a ma ohia din o ohia deɛ ɛmfo akoma ho wɔamma akoma no deɛ akoma pɛ deɛ a ɔbɔbɔ ɛbɛdu mu so akoma na ɛbɔ pam nyame ammoa wo a wɔnya deɛ wɔpɛ wo systems no ɛne information nyinaa ɛɛba no all our systems nyinaa no na afei ɛyɛba saa te sɛ deɛ woyɛ abranteɛ wonam ho hoɔden wotumi chest out nti waani kora a ɛno a waani so waawu saa ne bebre no ayɛ o na ɛni ntim awu deɛ yɛkae deɛ ɛmfa bible no ho o ɔma mfa bible no ɛyɛyɛ o ɛyɛ nhwehwɛmu nkurɔfoɔ wuyi ɛpaapaa wo mu a yɛhunu sɛ wei ne kuu no na ɔmo yɛ ani nyinaa 27 good years na ɔmo de yɛ saa research yi ɛna na bɛdadwa no yɛbɛsɔ ne bɔ mpayɛ stop eating poor diet monyae o monyae wode dako bi kana wobɛpɛ deɛ ɛdɛ baabɛ koraa di a ɛnyɛ hwɛɛ dako bi o nanso ɛyɛ bi obu hɔ ayɛ bi ɔbɛkɔ biara no wɔgye baabo hyɛ ne baage mu yɛa no wagye nkɔ mefafam yɛna obisa sɛ ntinti nkurɔfoɔ yi ɛsaa na ɔmoteɛ stop eating poor diet will kill you what that is a killer. What we are not eating, what we are not eating, and ekunye, what we supposed to eat, no? The rest of your diet, you need, no? Ebekunye, mommy, I'm sorry. Omaya, omaya, ye bebre, no? Omadi di bebre, no? Omadi di monye. Di niyane, niyane, niyane basa. Ti yadi yang, yadi yadi yang kwa, yam fidi ebi na abim kumwa. Kabe bebre, na uwe bebre, no? No? They say di yabe de jano, no? Ebadi umuye mabo. Se emiyane boni ni pe di no? Di apopo pohono akoto wana wudi no? Bayira yachi yang kwa na wudi, bayira na yachi yana debi ano. Ma mi bi wache bayira wa honu kwa kumwa debi ano, bayira akoto bi na wudi ano. Ene ebe kuyani o? Yai bi bi efri ho. Ni edi yempe mori ape si edi menka ape si na sana manamani eduke ka hunyi na nyina fi ho nka benya nka menka ekura nka hunye ne sa ka obenya ya defena akaton akaw me ekura me fena akaton sa akafena akaw hone ni makaw aha tika benya na nka uya no ona nka wayi eyine ewo ho no na nka wadi na timi aboa wo mu papa dibemu ebere kodi okoyin banye tabos wa ketuwe bi no ayo sama maye banye tabos vi ma won ko sa wo vi ma won sa wo vi pa fruits dim mon pa komon ko sa bi a komi na me pa ba ko bi adi o yebewu e bi a le si na me na me domo unye nya akoma ya de e de chire won sa ya normal o hwa o mo de mo won diabetes ya de be bre o na ya mo ya ho ba ya abade hu ye mobo kase rwade hu me mobo rwade hu me mobo o ma yin si trasin oso ni asase ewura e de ni mo nyame na ase kase e ma mo enne wo me hu se de wo se ye di aye ni e no na e ku ye aduane a ene owu a bebre nu a wu ye no aduane pa o mu ani enti no mu wu ye aduane boni ne kunkum wo mo rwade yesu hu ye mobo wodi wodi ka kan sam wanyina akura chire yai wodi ka me hu wanim nyina na nso ne bebere nu awade omo omo so wodi de omo nyina de de di wo wanim omo omo so mra de wade hu omo aja hu ye mobbo na fa ye mfom so wacha yai wade fa ye mfom so wacha yai ndi mfa kuma pa mra wanim de bia na enye de bebo ye ne a na enyi ne ne fundie emfiri akwa ne enni de ye na emwaye ndi mse watie eda wase eda wase. Oh, Jesus, amen.